basi ajua anayetoa kumbe ana pasi ya pita hii. Tunasonga, tunasonga, wasitoke.
Yeah.